ndlele ngumvulo kaloku ke zisukwini every Monday siye sibe naye kaloku ukujonga into yokuba ke mhlawumbi ingaba ke usiphathele ntoni kasijonga ke kweli cala ke lezolophulomthetho. Captain, my captain, mandibulise mama enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele kumphulaphula wevukana FM ngolusuku lwanamhlanje.
Enkosini msasazi, mandizibulisele kubaphulaphuli bevukani community radio, ndibulise nakuwe msasazi ngale mini yangomvulo.
Nkosi kakhulu captain, sibulele ngexesha mama uthe wabe ke usipha lona apha ke enkqubeni. Masiqale kweli cala mama, xa sijonga kwicala lezolophulomthetho kwimpelaveki esisuka kuyo okuzokuthi kangoku ingaba ke usiphathele ntoni.
Enkosini msasazi, siyakhumbula kwimpela kwiveki ephelileyo msasazi, siripota abo besiripota khona umama ona-91 years obethe yena wadlwengulwa wankqonkqongelela endlini yakhe phaya eTilden. Waye wadlwengulwa ke umama lowo, wabethwa waze wasiwa esibhedlele. Kwangumvulo njalo msasazi, abarhanelo ababini abaphakathi kweminyaka eyi-22 ukuya kwi-32 years baye babanjwa kwaphaya kulaa mmandla waseTilden ne-TV leyo yayithathiwe endlini yakhe yaye yarikhavarishwa. Baye bavela ezinkundleni zamatyala ke abarhanelwa phaa kuKomani ngolwesibini, laze ityala labo lahlehliselwa bengaphakathi for i-bail application, ihlehliselwe ke umhla we-27, that is uLwesibini lowa ngomso phaya e-court for i-bail application. Into ibingekafumaneki ke msasazi ibiyi-cellphone le bebeyi.
Captain, ivalekile mic yakho mama.
Phaya zikhona. Kwi-operations ebesinazo ezimpelaveki apho ke abarhanelwa beye babanjwa, abanye babo ngabarhanelwa abasebenzisa iziyobisi, abanye beshishina ngotywala bengenazi iimpepha-mvume zatywala. Siyakhumbula phaya eMthatha msasazi, bekulontshiwe ngoMgqibelo inomboro apho kukho khona ulwaphulo-mthetho elithande uthi gqolo ligxile oosomashishini apho abantu bafuna i-protection fee ebantwini. Lontshiwe ke msasazi inamba yamapolisa emayisetyenziswe xa umntu ethe wafumana into yobana uya ufunwa ngenkani imali ye-protection fee, nokuba ngusomabhizinisi okanye umntu mhlawumbi owaziwa njengoba unemali. Xa ngabana ithe wafumaneka wafumana loo call ekuthiwa makarhole imali ekunga, makancede aqhagamishelane namapolisa kule nomboro ibinikiziwe engu-082 387 156, ngu-082 387 1561. Siyaxela ke abantu bangathuli de mhlawumbi babe bafunyana bayabulawa ngenxa yento yobana befunwa i-protection fee. Ithande ukunyuka ke msasazi le ndaba ye-protection fee, igxilile kakhulu kwiindawo zethu phaya koomatsotsimvaba Lady Fre Cala ikhona nalapho, kodwa ke siyabalumkisa abantu into yobana mabancede baqhagamshana nenamba. Akunyanzelekanga ke into yobana uzichaze igama lakho okanye mhlawumbi ube unoloyiko lobana uzawuchazwa ngamapolisa. Igama lakho okanye ingxelo othe wayidlulisa emapoliseni iyakuthanda into yobana ukhuseleke ngamaxesha onke. Enkosini sasazi.
Nkosi kakhulu captain, uyicacisile undibethe emlonyeni ukuba bendizawubuza into yokuba ingaba mhlawumbi zeziphi iindawo ezichaphazelekayo xa sijonga apha ke kwisithili sikatshonyane. Kodwa ke masibulele kuba kumphulaphuli naye beke wayiphakamisa lo mcimbi ke we-protection fee. Ndiyaqonda ke noko kucacelwe into yokuba ke mhlawumbi ingaba ke amapolisa ngeyiphi indima ayidlalayo ngakumbi ke kulo mcimbi we-protection fee. Nkosi kakhulu ke captain, ithi loo nto mna nawe masidibane ngomvulo olandelayo.
Enkosi msakazi.
Nkosi kakhulu, right? Phulaphuli wevukani FM masithi.